Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika muratwumvira mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi, naho mu Rwanda turi kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba, na FM 104 n'ibice bitatu ikigali. Banywanye mwese mwiriwe neza. Nyuma y'imyaka 30 President Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yitabye Imana, umuryango we uvuga ko utarabona ubutabera.
Arabaye amankete menshi ava mu mihimbo myinshi, amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya, uburyo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ukuri kwerekeye ikorwa ry'ijya ndege.
Umutegarugori Sylvana Ntaryamira ni umupfasoni wa nyakwigendera President Cyprien Ntaryamira. Mu Burundi kandi Inteko Ishinga Amategeko yemeje uyu munsi umushinga w'itegeko rigenga amatora, yawemeje n'amajwi arenga 98%. Mu Rwanda turaba turi kumwe na Gloria Tuyishime, maze tujye gusura umurenge wa Boneza, ni mu cyahoze ari komine Kayove, ni mu burengerazuba bw'igihugu, aho imiryango irenga 200 yazimye muri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Naho mu makuru y'amahanga, Turukiya yafatiye ibihano Isirayeli mu rwego rw'ubuhahirane kugera igihe Isirayeli izatanga agahenge mu ntambara yayo yo muri Gaza. Aya makuru n'ayandi yose rero twabateguriye ni mu kanya. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Kenya. Abatabazi barokoye abantu bose 51 bari muri bisi itwara abagenzi yagushijwe n'umuvu mwinshi irimo yambuka ikiraro mu ijoro ryakeye mu majyaruguru y'igihugu. Uriya nitangisha karaduye inkuru.
Abategetsi batangaje ko iyo modoka n'ubu ikiri mu mazi ku metero 30 uvuye kuri icyo kiraro. Ali Ndema, umuyobozi w'akarere ka Tana River, yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika AP ko imikuba yo mu ruguruzi iyo modoka yaguyemo ubu igenda igabanuka. Ndema yavuze kandi ko iyo nzira icyo kiraro kiriko yugawe burundu, kandi ko uwuzofatwa yarenze kuri iryo tegeko azofatwa n'igipolisi. Igipolisi kiracarondera umudereva w'iyo modoka, aregwa ko atumvirije akamo kabo yaratwaye kamusaba kudaca kuri icyo kiraro cyarengewe n'amazi. Igipolisi kivuga ko bamwe mu bantu bari muri iyo modoka yunguruza abantu bashoboye kuyivamwo imbere y'uko yibira, abandi bayiduga ko hejuru ikiri kiribira. Ejo ku munsi wa mbere, Kenya yari yaraye isohoye itangazo ryo kugabisha abantu baba mu karere ka Tana River na Lamu ko hashobora kuba imyuzurire inyuma y'aho urugomero rw'amazi rwo muri ako karere rusenyukiye.
Radio Ijwi rya Amerika, tuve muri Kenya tujye muri Nigeria. Abaganga n'abaforomo 1,000,000 barimo barata igihugu cyabo bakajya kwishakira imibereho myiza mu mahanga. Uriya nitangisha gakomeza.
Ubwo bushikiranganji bwavuze ko kuva mu gihugu kw'abaganga n'abaforoma bikorwa buri mwaka. Bwavuze kandi ko ibindi bituma bava mu gihugu birimwo iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa, imishahara mito, hamwe no kuba igisata c'amagara y'abantu gisigaye cararengewe. Abategetsi muri Nigeria bavuga ko hagati y'igitigiri cy'abaganga 15,516 bamaze kuva muri icyo gihugu mu myaka 5 iheze. Igihugu cya Nigeria nicyo cya mbere kigwiriyemo abantu benshi muri Afrika. Gifise abaganga 55,000 ku banyagihugu bacu 2,220,000. Benshi muri abo baganga bagwiriye mu bisagara binini binini, ariko abandi bari mu bice bitandukanye by'igihugu, aho usanga hari abaganga 2 ku banyagihugu 10,000.
Mukanya nababwiraga yuko Turikiya yafatiye ibihano Isirayeli mu rwego rw'ubuhahirane kugera igihe Isirayeli izatanga gahenge mu ntambara yayo yo muri Gaza uriya nitangishaka turacyari kumwe.
Iyo ngingo yerekeye ubwoko 54 bw'ibidandazwa birimwo isima ibitoro bikoreshwa n'indege hamwe n'ibitabizo. Iyo ngingo ifashwe umunsi umwe inyuma yuko Israel yansi cyumviro cyashikirijwe na Turikiya gisaba gukoresha indege mu gukorora ifashanyo mu ntara ya Gaza. Ibihugu bitari bike byarakoresheje ubwo buryo mu gushikiriza imfashanyo abanyagihugu bo muri Gaza. Ni mu gihe amashirahamwe ajejwe gutabara yatangaje ko adashobora gushikana imfashanyo zikenewe cyane mu ntara ya Gaza ziciye ku butaka. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Israel Katz yatangaje ko igihugu ciwe kizosubiriza mu nkoko igihugu ca Turikiya. Mu butumwa yashize ku rubuga X, Katz yavuze ko prezida wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan yahevye inyungu mu vy'ubutunzi z'abanyagihugu biwe mu ntumbero yo gushigikira abo yavuze ko arabicanyi b'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. Inyuma y'ibiganiro vyerekeye guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas yabereye I Cairo vyarimwe abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel, Hamas na Qatar, umugwi Hamas wariko uriyumvira umugambi wari washikirijwe werekeye guhagarika ingwano urimwo ivyerekeye kurekura abagizwe imbohe mu ntara ya Gaza. Umugambi wasaba agahengwe k'indwi zitandatu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ntabwo rero Oriane itangishaka yahinduye ijwi ngo afate ijwi ry'umugabo. Ni Fidele Niyongabo twari duteze amatwi. Muri iyi nkuru rero ya Turikiya yafatiye ibihano Isirayeli mu rwego rw'ubuhahirane. Ijwi rya Amerika, amakuru mu kanya, turakomereza mu biyaga bigari. Nkuko mubizi, ijwi rya Amerika ni no kuri internet kuri www.voa.com, radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Aho hose mushobora kuhakurikira amakuru igihe icyo ari cyo cyose, igihe arimo avuga n'igihe cyose ahoraho. Kandi mbibutse yuko dufite na FM nshya I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni kuri 93 n'ibice bitatu. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Hashize imyaka 30 President Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yitabye Imana aguye mu ndege yari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwa kane 1994 I Kanombe I Kigali. Icyo gihe cyose muri imyaka 30 umupfakazi wa nyakwigendera umutegarugori Silvana Ntaryamira yirinze kugira icyo abivugaho ku mugaragaro. None bwa mbere na mbere yaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri telefone na mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe, amubwira bwa mbere na mbere uko yakiriye amakuru y'urupfu rw'umushinga ntahe wiwe.
Kururi ya munsi narumvise umubabaro udasanzwe, uko sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe. Rero naraguye igihumura, wari umubabaro mwinshi cyane.
Inyuma y'ico gihe imyaka 30 heze, ubutungane bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu?
Ntaho mbona iyo dosiye igeze. Nagiye ndakurikirana numvise byinshi. Harabaye ama enquete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi, ayandi akavuga biriya, ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri ku kwerekeye ikorwa ry'ijya ndege.
Iyo muvuga ko atanyishu muraronka, ni ukuvuga ku ruhande rwahe, rw'u Rwanda, rw'u Burundi canke amakungu?
Hose cyane cyane amakungu, kubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi ataho wegamiye, kubera ko ayo matohoza bakamenya icishi ba perezida babiri, ariko ntivyigeze biba. Numve kidutangaza nuko ama enquete yakozwe n'abajije mu Bufaransa, dufate babiri, ya mbere yakozwe na jije Jean-Louis de Brugier, n'indi yakozwe mu nyuma iheruka guseruka gusohorwa na le juge Trevedic na Pou, ziri contradictoire
muti ziri
urumva rero biragoye.
contradictoire contradictoire no kuvuga ko zita zituzuzanya mu kuri kwako zivuguruzanya hehe
ego mvuga ko zidahuje ibyo byashyitse ko umwe yavuga ati indege yakorowe naba naba undi akavuga ati indege yakorowe naba naba urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera
uko kuvuguruzanya none muri zera yuko umunsi uri izina hazoza ukuri kumwe guhurijwe ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera Ntaryamira ga Madame Sylvane
ego cyane gose icyizere nticobura turizera gose turabandanya twizera uko kugira bivuga mu kirundi ukuri guca mu ziko ntigusha turizera gose yuko bitebe bitebuke bitebe bitebuke imyaka bizomara ntayo tuzi mbwa bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona ukuri kwemewe na bose
mukizera he ko kuzozana na makungu biciye ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye
hariho hose ntitwovuga ngo bizova ha canke bizova hari yakubye n'ibyo muri kazoza mugabo jewe numva mfise icyizere kwabo bose hazogera igihe bakarondera ukuri kuko turanyotewe ukuri cyane turibaza ko kuzotinda kuboneka turaza abantu benshi byabaye siwe ba mbere bishwe mugabo ugasanga ukuri kugiye kuboneka mu myaka 50 myaka 60 myaka 100 twebwe naho tutazoba tukiriho tuguma tufise icyizere kuko bizogenda kose ukuri kuzotinda kuja habona ugasinzwe kugira ngo kutozana na ngaha
banyene indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi Ntaryamira ariwe mushinga ntawe wanyu baratanze indishi y'akababaro baratanze ico twokwita indishi ku miryango imwe imwe bavuga ko hariho abaronse n'abataronse byifashe gute mu muryango wa nyakwigendera mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi
ya ndege uko twazumvise yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda yari asure nayo muri kompanyi ya Lyon mu Bwongereza hanyuma kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi asuranse yo mu Rwanda sonarwa igice cy'iyo ndishi cyari kigenewe umukuru w'u Rwanda nticashikirijwe aba umuryango wa perezida w'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyashimye kuba kuyifata ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cyari kigenewe imiryango itatu y'abafaransa batwara irya ndege hamwe n'imiryango itatu y'abarundi bari muri irya ndege yoyo yatanzwe twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo aduserukire turamuha manda hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi ego mugabo gusa ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na igihugu indishi yari genewe umuryango wa perezida Habyarimana tuvyemera uko ushaho mu nyuma rero sonarwa ituha ibyemeza ko bamuhaye iyo ndishi dusha turatahura yuko yashimye kuyinyuruza
muzokora iki muzomuhebera
aya nitutumuhebera ibyo byabaye kera ntitumuhebera twaragerageje ubundi buryo tuzogandanya turizeye rwose ubutungane ko buzokora
ku ruhande rw'u Burundi naho bwoba bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze arabatambukanye b'abakuru b'igihugu
jewe hariho amategeko arabivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyine bonyine bwabo ko ndasoma amategeko hanyuma itegeko rishasha ntarubu ryasohotse mu kwezi kwa kabiri 2020 muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishirahamwe mpuzamakungu ni canke kandi kazi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kubironka kubera iyumvo
ariko ubu muri mu nimba tutibeshe muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru ivyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera nica amategeko avuga
ego cyane muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu naba hanze naho nyene atari abigenewe twebwe rero niho tugitahuka ku byukuri rero turacabirondera turacarondera kubibaza turabivyo babitwerekeye.
Madame Sylvane Ntaryamira umutambukanye uwahoze ari president w'Uburundi Cyprien Ntaryamira tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yari uwo mu mugambwe Sahwanya Frodebu n'ubu rero uyu mugambwe uracyasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abarashe indege president Ntaryamira yari arimo ari kumwe na perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana bamenyekane kandi bashyikirizwe ubutabera. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho n'umuyobozi wa Frodebu Patrick Nkurunziza.
Twebwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu turiko turakora no gusaba leta ko nk'umugambwe nabyo twekwishoboza ko turimo dusaba leta ko dufasha kumenya ukuri iciye kuri leta y'u Rwanda tukamenya kuko uwagandaguye nyacyo yari perezida Ntaryamira Cyprien. Leta ariyo yadufasha kugira ngo ice kuri leta y'u Rwanda idufashe kumenya ukuri koko.
Muri iki gihe haze imyaka ya 30 murizeye ko ibyo musaba bizote babikumvirwa canke mugashika ku mugambi bw'inshinze wo kumenya ukuri.
Umugambi yaho mu gatira heza ari kurumba nk'umugambi Sahwanya Frodebu hacho two kwishoboza kuko ni ibintu biraba igihugu n'umukuru w'igihugu yagandaguriwe agandagurirwa igihugu Kigali mu gihugu cy'u Rwanda urumva atari leta ku yindi bavuganye ibishoboka. Iyo umugambi Sahwanya Frodebu ari wo utwara igihugu kumwe tubatwara bihejeje mugabo urumva ushika ubu tuguma dusemerera dusaba ariko ngira ngo impera n'imeruka bizokwemera.
Inyishu muhabwa na leta y'u Burundi muri iki gihe ni nk'iyi?
Gushika ubu nta nyishu n'imwe leta iraduha tuyiguma tuyisaba kandi tuzonanigwa n'umunsi n'umwe tuzokwamiza ko ngira mwana nakurikiye ko n'umupfasoni wa Cyprien Ntaryamira Ntaryamira iyo yarasabye na leta nka yose yagera kuri kena kugira ngo amufashe icyo kibazo bandikire ishyira mu mpuzamakungu ONU mugabo gushika ubu nta leta n'imwe irashaka kumushyira icyo kibazo. Natwe mugambo rero ko turamufasha rwose umbereye gufashanya n'umuryango kugira ngo tugume twishuza rwose mpaka turonke inyishu y'icyo kibazo tumenye neza na neza uwaganda
mu kigo cy'u Patrick Nkurunziza umufasoni wa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yarateye akamu avuga ko gushika n'ubu indishi yoba yaratanzwe taramushikira icyo kibazo cyo cyifashe gute.
Yego natwibwe umugambo Sahwanya Frodebu twahora twibaza neza na neza ko natwibaza impamvu umuryango wa Cyprien Ntaryamira perezida Cyprien Ntaryamira utarashumbushwa buriya natwe umuco neza neza twawurose ujya munsi twaremesheje conference publique niho twamenya neza na neza ko hari uwo bari bashinze gukurikirana urubanza rwabo ari we yoba yaratwaye mahera yayibye imiryango itandatu. Naho rero nta kundi twabigenza aho nyine cya tugira ko dusaba minsi yose leta n'ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukurikirana icyo kibazo. Twumvise ko umuntu yoba ari muri Congo mu gihugu cya Congo kibanye cya Congo naho nyine dusaba ko leta y'u Burundi yodufasha rwose kugira ngo uwo muryango ushumbushwe mbere na leta y'Uburundi ishumbushwe n'umugambi Sahwanya Frodebu kuko twabuze twese.
Muwamuzi igitigiri cy'indishi cyatanzwe kigahabwa uyo mushikirizamanza muvuga ko yanyonoye ayo mafaranga?
Oya, gushika ubu nta gitigiri tuzi kubera umupfasoni wa Cyprien Ntaryamira ntiyigeze atubarira neza na neza igitigiri yatubariye gusa uko byanyuzwe na rero nyirubwe mugabo umugambi Sahwanya Frodebu gushika nta gitigiri cyo mafaranga tuzi.
Mu gihe leta y'u Burundi itoshira mu ngiro iby'umugambwe Frodebu wifuza ikindi mubona mugambwe mwokora ni ikihe kugira ngo ibintu bije mu buryo eka indishi iboneke eka n'abagandaguye Ntaryamira nyakwigendera Cyprien Ntaryamira ba kwitwa intahe mu gahanga
kwe mugambo Sahwanya Frodebu ngumva gushika ubu nta kindi dushobora gukora tuzoguma dusemerera dusaba leta kandi nayo izotera ibyumva kubera umukuru w'igihugu hari abana na Frodebu gusa yari mu mugambo Sahwanya Frodebu ariko yari umukuru w'igihugu yari umukuru w'abarundi bose tuvuga ko rero leta ntishobora kuguma iraba hirya idakora icyo kibazo ibyiza ugifatanywe kubera n'abarundi n'uburundi bwabuze icyo ni ikibazo cy'uburundi n'abarundi kiraba leta y'u Burundi. Twibaza ko ku mugambo Sahwanya Frodebu nta yindi ishobora gukora ataguma dusaba dusemerera kandi turizeye ko yaha bikunze izokunda.
Mu kiringo gito yamaze ku butegetsi nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yarashaka kugarukana abarundi bose ku murongo abasaba ko kwigenza neza aho bari hose icyo kivugo ciwe eka n'igihe ragiye byifashe gute mu Burundi uyu munsi
yego nkuko muvuze siko ntajyamera agomba saba ko kugaruka icyo twogwita discipline y'indero mu Burundi bose aya masaha rero nuvuga ko icyo bita indero discipline mu Burundi iyo yaratitutse n'ubwese nta muntu atabibona ubusuma buri muntu gujenga nta magisomera icyo bita ubutunzi bw'igihugu urubyirwa bariba basahura igihugu ari uko igihugu gwasemerera abahanura ababuza ariko barase iyo discipline nta n'igihari mfite cyane nakarurero nutanga byantangaje cyane kubona ta discipline ikintu cy'igihugu uko nyakwigendera president wa Jamhuri yabyifuza narakurikiye neza mu kwigi rwarabaza ati none aya masaha karaza bisagara cha bujumbu ati naramubwiye agende gukubura kuri bata aya kuri bata bisagara cha bujumbu ara umucafu none nacheka kabiri gatatu usanga ntararikura ushobora mu kwigi rw'igihugu wenyine yivira mu biro aragenda hariya ku soko ryo mu Buyenzi wenyine n'abamufasha bari kuburira isoko cyo cyatwiretse rero kwiyo discipline ari itarahaba ariko byaradutana rero ko no mu kuri gihugu cyacu ngo atachi yakurwa kubera ko urumva discipline ntayo yakurikije n'uburyo ntagihari dufatiye rero ku buriro bwinshi ariko nakaruka kamwe fashe kihuta tugiye kubutunzi boho nakamara maze
usiye na Patrick Nziza ndabashimiye cyane rwose kukanya mu hari radio ijwi ry'America
Radio Ijwi rya Amerika Patrick Nkurunziza rero no umuyobozi w'umugambwe Sahwanya Frodebu mu Burundi umugambwe waruwanya kwigendera President Cyprien Ntaryamira tuve mu Burundi tujye mu Rwanda mu karere ka Rutsiro umurenge waboneza ni mu cyahoze ari commune Kayove muri prefecture ya Kera ya Gisenyi ni mu burengerazuba bw'igihugu ni kamwe mu duce twazimyemo imiryango myinshi muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 imibare igaragaza ko harimbutse nibura imiryango 214 Gloria rero yagiye kuhasura nyuma y'imyaka 30 nyuma ya genocide nyine yakorewe abatutsi nuko areba uko byifashe
Umurenge waboneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga 2022 kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi imirimo yihariwe aha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse nyuma y'abatuye muri aka gace n'abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya genocide kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu 1994 Ijwi rya Amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe Rurangwa Anselme umwe muri bane baharokotse ubu ni umugabo w'imyaka 56 yica umuryango akubokamo wose ndetse n'umugore we n'umwana
Genocide itangiye ku itariki ya 7 saa 12 za mu gitondo aha kuri centre wabonye yitwa Shusho bakoreye inama ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye no kwica abatutsi bita bitangira kuko nk'uwo munsi saa 7 umugore wanjye n'umwana bapfuye igitangira uwo munsi bivuze ngo ni nangahe hapfuye abantu benshi uwo munsi hapfuye abatutsi benshi
kuri we gusigara ari nyakamye ni ikibazo kitamworoheye
urabona ni abantu benshi bapfuye none ugasanga naho wasigaye usigaye ari wenyine kumwe kugenda uza ni ko imbaraga zigenda ziba nkeya utagira umuntu wo kwita usibye leta y'umwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho kuko imiryango yarazimye
Ijwi rya Amerika kandi yaganiriye na Rurangirwa Eric utuye mu kagari ka Bushaka mudugudu wa Gaseke nawe genocide yamutwaye benshi kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga
urabona kinuno ikikijwe n'icyaga cya Kivu hanyuma urabona ishyamba rya Magaba abantu bagabaga ibitero uretse nabo twe duturanye hangaha byaturukaga mw'ibyo bice aho twitaga mu Bukiga hanyuma kandi urabona ko ntambwe inyagamburiro dukoreza essence tujyageza kwirwanaho bazana imbunda n'amagrenade baradutera abantu benshi barapfa bagenda babica umugenda nyine bariyeri naturele twikiyaga cya Kivu baburaho basambiraho bahungira
uyu rurangirwa kandi dusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira kurundi ruhande Rurangwa Anselme we mu nzira y'umusaraba ava ko yanyuzemo ahunga yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya Kivu gikikije aka karere ka Rutsiro icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka Karongi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo
harabavuye ahangaha ko mbere iyo hazaga ibitero shuma mbere y'uko genocide ibaho abantu bavaga bagahungira hitwaga imabanza ubwicanyi bwaberagayo Nuno bagirayo bagasanga hari umutekano ubwo butero shuma byarangira bakagaruka abaha bahuzo bahungira bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe ubwo benshi nibo bagiye bagwa harabageze ku kibuye hari agatwaro hari n'abapfire kuri kiriya kirwa cya Nyamunini
Ijwi rya Amerika yaganiriye kandi na Butera Yusuf utuye muri aka gace yemera ko yari mu gitero cy'isha abantu muri Boneza. Uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima.
Abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho, kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru, hari abirirwaga mu ako kazi nijoro igihe cyo guhunga nabwo amato yari ababashe kugenda mbere amato yaragiye asigaye barayamennye, n'umuntu wabo ufite umuzinga mu nzu akajyana umuntu, hari nk'abishwe bo bimurama bagihungishije abantu. Uko byari ibintu byari bikomeye.
Ibibazo by'umwe n'ubwiyunge murenge waboneza kugezana n'uyu munsi biragaragara. Kwikubitura n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize. Urugero n'umuvandimwe wa Rurangirwa Eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka 30.
Ejo bundi nibwo twabonye umubiri we. Kandi ahantu mu rusisiro hatuye abaho bantu benshi batahigwaga, tuhamagaza n'inama ngo baduha amakuru, ntawambwiye ngo wenda yishwe nande. Kandi twahoraga tuvuga tuti yaguye ahangaha abantu babitubwira bacitse ku icumu, ariko biratangaje kubona barahunga bahahinga bamu n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari, ni ukuvuga ngo ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu.
Ibibazo by'izungura nabyo ni ingorabahizi.
Ikindi kiriho nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura. Umuntu akaza ati ngewe n'igihe dufitanye isano ya bugufi, undi ati n'igihe dufitanye isano ya bugufi n'uyu muryango wazimye, noneho n'abandi basigaye akazamo amakimbirane ashingiye kuzungura. Dore niyo musaza muri Nyantwari yaraburanye aburana n'umuntu mbana ba murumuna we kuzungura. Abantu bagombaga kuba bahuje bavinda imwe bakaba.
Umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside Ibuka mu karere ka Rutsiro Nyonsenga Philippe yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo kubishe n'abiciwe,
kandi bikaboneka mu baturage bivuga ngo bagombye kuba batanga ayo makuru.
Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya 94% guhera mu mwaka 2020. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Tusubire mu Burundi. Inteko ishinga amategeko yemeje umushinga w'itegeko rigenga amatora. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, ariko turayigira ngufiya kuko tukitunganya. Turegezweho rero na mugenzi wacu Diane Nininazwe.
Ku bashinga amateka 117 bitavye ibikorwa, 115 nibo bagemeje mu gihe babiri batigeze bagira ico barivuga ko. Bishasha biri mu nteguro y'iryo tegeko harimwo iduzwa ry'amafaranga asabwa kuwitoza mu kibanza c'umuguru w'igihugu, yavanywe ku miliyoni 30 ashigwa ku miliyoni 100 nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Uyu ni nawe yari yaje gusigura iyo nteguro y'itegeko. Uzo kwitoza mu kibanza c'umushinga amateka canke umukenguzi amateka nawe azobwirizwa gutanga imiliyoni 2, mu gihe uzo bashaka kwitoza ku rwego rwa commune we azosabwa 200,000 y'amafaranga y'amarundi. Nayo uzoba arongoye umutumba canke quartier ntazoba arekuriwe kuba mu ndongozi z'umugambwe wari we wese kuri uwo mutumba nyene. Kubijanye n'imisi yo kwiyamamaza, leta y'u Burundi yari yasavye yuko yovanwa ku ndwi zitatu igashigwa ku ndwi 2, ariko nyuma yo kurimbura ino ngingo mu namashinga amateka, iyo misi yo kwiyamamaza yahavuye igumizwa ku ndwi 3 nyene. Amwe mu makenga yashikirijwe n'abashinga amateka bari bitabiriye ibikorwa vy'uno munsi arimo ko amafaranga yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari menshi. Bamwe mu bashinga amateka bakavuga ko ibi bishobora gutuma hari abakumirwa mu matora. Umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu we agasanga nyabuna ayo mafaranga yadugijwe azotuma ico yise akajagari kagabanuka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse yuko umutambukanyi wa President Cyprien Haryamira bwa mbere yavuganye n'Ijwi rya Amerika imyaka 30 nyuma y'itahuka ry'umugabo we waguye mu ndege ya Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwa 4 1994 i Kanombe. Avuga rero yuko na n'ubu agitegereje ubutabera kandi n'ukuri, ati uko bizagenda kose igihe cyose ikizaba kirekire cyangwa kigufiya ariko ukuri kuzajya ahabona. Naho ku ndishyi z'ubwishingizi bw'indege yari itwaye bari abakuru b'ibihugu babiri, ati amafaranga yacu uwo twari twabishinze kuyakurikirana w'umunyamategeko yarayanyereje. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nahaye amakuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko muri bamudatenguha, maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu. Umugoroba mwiza, murakarama.